I will see her air attention TV soon. Maybe I acquire a bar, a day, a basso. Yeah, well, Ghana memo has say, and I'm a mere grand as say, name as evangelist summer party, or chill much as the 3rd of August in September, or maybe now sorry dying can see or no one can say, see a natural say, the ministry na ana air cost war. Now so and che ye be an encrophobi as sorry waka, or chill much ra. Brana, my may evangelist summer party. Tama na oyɛ na kɔfu dwuma no na obi bi yɛ fɛ ne sika gari na kyerɛ sɛ sika gari no nkrɔfo bebree ɛde wɔn sika ɛkɔhyɛ mu na ɛbɛyɛ dɛn na obi a na ɔbɔ apoo na ɔsan so yɛ azaa ɔbɛte asɔre na ghanafo ama ho kwan sɛ ɔbɛte asɔre na ɔsan so kora kɔbie na asɔre dɛn ɔde wabɛto dwa sɛ ɛ sɛ ni sɛ na ada ni sɛ ana mebie mu asɔre dɛn ɛno nti wɔyɛ yɛ sɛ wɔde demonstration bi ɛhyehyɛ so ɛde ama ama me Agradaa a wɔkyerɛ mu akyerɛ sɛ ɛka me akɔyɛ sɛ apolisifoɔ a wɔwɔ Ghana mɛmo ha sɛ ɛntwe wɔni ɛmfa nkɔ ma me Agradaa so ɔyɛ so naso wɔn deɛ ɔbɛyɛ ama mame Agradaa ama wɔakɔ dɛm firi sɛ wɔde wɔn sika papaapa ɛyɛ na wei ana mame Agradaa tee sɛ ɛ na wɔn mu nansɔrɔsɔre a wɔ sɛ wɔbɛyɛ demonstration ɛde tia me na meyɛ demonstration tia me ah wala wala na mekɔ mebie mu asɔre dɛn na kyɛ sɛ ɛnɛ mame Agradaa ɛde nsɛm agugu fam ɛde ama leader wɔda afɛs Agradaa Dēmō no ano na kyɛ sɛ wɔkyerɛ mu akyerɛ a ɔno saa demonstration no kora afa na so akyi ɔnte ahwe yɛnkɔ na yɛnkɔ tie mame Agradaa ɛmba sisi a
kɔmfo Agradaa sɛ wɔsu bɛmpa na asoma meɛ sɛ mmɛdi na tɛm menni kɔmfo Agradaa tɛm menni watɛm so da nemom hwɛ yɛse dua na ba ɛne ɛbɛ mi hu dua korɔ right of your foyer trust say ye ba bedi nkomo na me trust say ya na nim se asem wo ho a me de ba na sem bi a ho bi anso no ye ka na ye ka ne di wonim de wonim no wonka encrophobia trust aka kyerɛ me me se sofu bi na abɔ me me pa ana me di sai dwuma de we Baba menchia mo se me sofo bia minim no asofo a me no ma ye adwuma pen betimi abɔ mu din me sure nipa ba me bu nipa asofo akese a me no ma ye adwuma wo Ghana ha pen me bɔ mu din ba me sure nipa me bu nipa asofo a bidi kan ne ye adwuma a oyɛ kese o Ghana ha Ghana fo gini di eyo binim first one eyo binim ana me ne ye adwuma me furo me ko binim ebeneza eho ai me ko ebeneza asore de ane kwakubafo e ya die bi na me ko ye ye e kwakubafo ho me twa mu ko ti mene kwa kubafo a nye juma saa. Ba mi chwe mkwe. Ba nye me biye ya statye ye biye suwa diya chere Ghana fono. Ghana fono mbi ntia siye. E ka chere se sofu bi na abo ye pa siye me kasa. Minim sofu bi ya u biya zu di mwampa. Enkade dada no. Kia be ka wano mwa sem da dada. Ba me oka sem ne nya. Me ba be ka chere Ghana fo se. Ni pasu me se atro nwe die. We kushini atro nwe die. Hamza fo midi di asanti a chemo mai cheme na kwa me abu aje me se. I am the mouthpiece of the youth. Ghana babunu njina me ne kasama fu. Obien timi kasama Ghana babunu. Iti me na me kasama Ghana babunu. Efu. Na juma na ye ye na. Ensem chule juma ye ye na. Sabi we bedu nsi e beba TV so beba radio so betra se na bia na ye beman news ye be ye morning show ye be entertainment show ene ne nkro ne ba no me ye bi politicians ma super wo mu a enye ne ba me asem ye nipa bi beka bia emfo kwa mu agimisam e wo mu no I will not sit down I will not tolerate that again ever in this country. Abuja fo en asem bi abetomanim ensem be se enum abetomanim a me be bie bie mu baako 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 e de achi Ghana fo na woni obi akobɔ sofu usu be mpadi e wo baabi e de ni din abebata me ho e be kire nsem mu osu be mpadi aka se osu be mpa mimi ni mo osu be mpa but osu be mpa asuma me be kire nsem mu wa konfa Agradaa se osu be mpa na asuma me se mbedi na tem mi ni konfa Agradaa tem mi ni atem so da nemom hwe ya se dua na ba ene be mi hunu dua kro aba wo so odo ene be mi hunu die wo pese wo kyere eti dua bi ase so pese so aba pa wo fefe eyi haban e be haban ni ye fe eto bi ko gina se hun se ah dua betimi aso amana ye fe ba dua boni bi aso so a I saw her by ten times. A two could not say, ah, the idea, here, dear, we are. A two bet me a genato. I can say, ready, here, dear, we are. Now, Agradaa say, soft will be now, so mammy. Some mechan was him. One part of the issue, I don't know. Ghana for assembly, Boba. Na Agradaa betim penting kwa biwa gana hano mwa. Hai. Mwa mwidi na chiri no. Mwonsha siye mpake bo baks. Wonye mabia ade kwa Agradaa wa sha siye pake. Wontadie. Wontuma. Ade kwa Agradaa hono. Sha siye pake. Because Agradaa vye yaba. The end of Agradaa is now. Because Diana wosono. Abana wosono. Enei ani ehunu Agradaa bakro a wosu what in social media no so sankrofo bi abase on beye demonstration etia Agradaa na be de emu nkyiremu ebrew because the secret behind that enei Agradaa ninam e patew she is now begging say ya anom fa nche wonom now so apostle asum inti ne he asembi besi ye what is say kwam yogurt ne kwam yugin e bo nwum bi se bibi besi asembi besi bibi besi e wo Ghana ha na beji Ghana fo nsa e beji wonum a wonum di atem for the sake of Agradaa na nsa se ne that woman right now is going into a ditch. Yay, he had a go for me, Miss. You name the echo, and I said, Bebru Yanko school. It's your can someone. You name someone on a fapem. You never be a free bat, you never be echo. But number check gun of one moment, say, Sabia Brun, Sabia song. Wabago coin or Babadiano. And that in Sambia. What kind of social media no so no? And ne and no ankasa and ne Agradaa nankasa e yinito. Nene si si no a posi for open. The Ghana Police Service on a rampant to arrest Agradaa on whatever she is doing behind closed doors. Ghana phone tell me.
Okay. I was saying, I'm Agradaa, and you don't fix Agradaa demonstration. And if I be no more, I don't know, and I evangelize my party, and I'm Agradaa, about what I better to my dream, and your money won. Attention TV, as we need. Namaka was a Queen Basti Foundation, and I'm a snap. Many Jimmy Day ever soon do you, ever attention TV. So I was here, aha, I attention TV. Social media trends comes your way more. Yeah, that's it, yeah, crap.